ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza arabana n'umutekano aho ibintu bimeze nabe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho president Evariste Ndayishimiye atanze itegeko rikomeye cyane ko imbibi zose u Burundi buhana n'u Rwanda zacungerwa ku buryo bw'umwihariko kubera ibikorwa bigayitse amaze iminsi akora kandi boneka neza ko ari ibikorwa biriko birahungabanya umutekano mu karere ejo ko arababwiye inkuru ijanye n'uko president Evariste Ndayishimiye yamaze kwakira interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDL zikaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi aho zashikiye mu ishamba rya Kibira zikaba ziriko zirivanga n'igisoda cy'u Burundi gahunda atayindi uretse yo gutera u Rwanda nk'uko president Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi yabitangarije mu gihugu cya Kongo aho yavuze ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda bakikuraho ubutegetsi bwa Kigali ubutegetsi burongowe na president u Rwanda Paul Kagame ariko abo yavugaga ntabandi zari interahamwe zasize zihekuye u Rwanda akaba nyine arabo yavugaga ko agiye gufasha gukuraho ubutegetsi uyu munsi tuvugana akaba habaye ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba aho president Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ku bajenerali rirebana n'ibyo bagiye gukurikiza ndetse n'ibyo bagiye gukora mu minsi iri imbere aho yabategetse ko bashira abasoda bamenyereye intambara mu ishamba rya Kibira kandi bakavanga abasoda bi yo guca Burundi ndetse nizo nterahamwe kugira ngo bitegurire gutera u Rwanda ni ibintu biruko mu gihe abasoda b'u Burundi bariko barashirira mu ntambara muri Congo iriko irabahuza na M23 ariko nyine akaba ari ibintu biriko biranengwa n'abanyagihugu batari bake bavuga ko president Evariste Ndayishimiye yahejeje gusambura igisoda cy'u Burundi kandi bikaboneka neza ko ibintu ariko arakorera mu karere biteye ubwoba kandi ko bifise ikintu binyegeje kuko n'abasoda bariko barajya kurwana na M23 80% nabahoze mu gisoda cya cera exfab ndetse n'abavuye muri feneri byose nyine bikaza byerekana ko president Evariste Ndayishimiye afise intumbero itari nziza kandi ko yabagiye koreka igihugu ciwe mu manga ikomeye cyane na rirya abenshi bavuga ko nubundi igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera mu manga ikomeye twabazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'amategeko president Evariste Ndayishimiye ahejeje kuha aba general ndetse n'integuro ihambaye cyane afise yo gutera u Rwanda byose nyine muraza kubikurikira mu idonido rya makuru aho tuza kubabwira byinshi birebana n'ibyo president Evariste Ndayishimiye ariko arakora kugira ngo yitegurire urugamba rukomeye cyane ruzamuhuza n'igihugu cy'u Rwanda turazana kubabwira ku yandi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho president Evariste Ndayishimiye yamaze gutakarizwa icyizere n'abarundi 80% bikaboneka neza ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwe busezererwe kuko imyaka 3.5 amaze ku butegetsi biraboneka neza ko atakiza yigeze akorera abarundi uretse kubandanya guhekura imiryango y'abarundi imaze iminsi mu marira menshi kubera aba bariko baraburira mu ntambara iriko irabera muri Kongo ndetse bikaza byiyongera ku bibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'amakuru menshi atandukanye twabateguriye wece busabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo kodishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo mbere yuko tubabwira ibintu bihambaye cyane president Evariste Ndayishimiye amaze kubwira abajenerali kubijanye no gutera u Rwanda tubanze tubabwire aka karenganyo kariko karabera nga mu gihugu cy'u Burundi biriko biranatuma abenshi mu Burundi basaba ko president Evariste Ndayishimiye yakurwa ku butegetsi kuko igihugu carapfuye mu mpande zose umuryango wa Josue iraganje wishwe n'imbonerakure uriko uraterwa ubwoba mwikete yarungikiye umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu se wa Josue iraganje yishwe n'imbonerakure muri Kigarama guheze avuga ko umuryango wiwe ubangamiwe kandi ko ushobora kwijwa yundi da sinsaba imana yemeza ko kuva umuhungu wiwe yicwa kuwa 20 Kigarama umuryango wiwe utashyiryama mu nzu avuga ati abakoze ubwo bwicanyi baradutera ubwoba ko bagira kutwica hamwe mu muryango wo kwitwara uwo muryango uba muri komine Giharo mu ntara utana umanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi umubyeyi se wa Josue iraganje asigura ko byose byatanguye ubwo bubisha bwaraye bubaye aho witwa Siriake komeza urugendo yazanira amafaranga uwo muryango kugira ngo ureke kwitwarira abakoze iryo bara. Siriyake yasiguye ko umuhungu wa Leonidas Sinsabimana yishwe n'impanuka, ariko uwo mugabo yaranse kwemera ibyo bivugwa aranka ko bakwakira ayo mafaranga. Inyuma yo kwanka ayo mafaranga, Siriyake akomeza urugendo, yavuze ko uko kwanka ayo mafaranga bishobora kutuma uwo muryango wiwe uhona wose. Niko uwo mubyeyi ashinga intahe muri iryo tangazo. Abavugwa muri iryo terabwoba ni Brenari niyubizi arongoye imbonerakure muri komine Shasha ya Musongati, akaba n'umuyobozi w'indero muri komine Giharo, akaba avugwa ko ari we ari ku isonga muri ubwo bwicanyi. Siriyake komeza urugendo nawe na Masumbuko umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bugongo n'uwitwa Juvenari. Amanda yo gutera ubwoba bwo kwica uwo muryango abanyi ba Leonidas Sinsabimana nta burenganzira bagifise bwo kuja kuramutsa umuryango wiwe canke kuvugana n'abahugize. Se wo yishwe avuga ko nubwo yitwaye mu gipolisi akanabimenyesha Lydia Nihimbazwe mustaneri wa komine Giharo atana kimwe cyakozwe na parike ya Rutana ntiyashoboye kugira amatohoza kuko ababibonye barangiwe kuja gushinga intahe bagaterwa ubwoba n'indongozi za CNDD n'indongozi zo mu ntwaro. Muri iryo kete Leonidas Sinsabimana asaba mushiranganje Martin niteretse gukora uko ashoboye kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bacidegembya aribo Bernard Niyibizi, Siriyake komeza urugendo, Sostene Musumboko na Juvenari habagarikwa bose bafatwe kuko nyine baragize ruhara mu bwo bwicanyi. Asaba umutekano ku muryango we n'ubutungane bwigenga kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bacirirwe rubanza. Izo mbonerakure zikekwa ko zagize ruhara mu iyicwa rya Josue Iraganje zaranavuzwe mu mabi menshi muri komine Giharo. Imiryango y'ababuze ntiyigera ironka ubutungane kuko iraterwa ubwoba n'indongozi za CNFD canke abajejwe intwaro. Buramatari Olivier Nibitanga nawe nyine aragirizwa kenshi ko ashira igitsure ku butungane kugira ngo ntibuhane amabi aba yakozwe na banywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rutana no muri iyo komine ya Giharo. Imbonerakure zitatu ziri mu zagandaguye Josue Iraganje zifungiwe mu ibohero giyo ntara kuva mu kwezi kwa nzero guheze, aho nyine ziriko zirabazwa amabi atandukanye zakorewe Josue Iraganje wagandaguwe n'imbonerakure kandi bikaboneka ko yazize ubusa. Ibi byose nyine bikaza byerekana akarenganyo kariko karibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bikaza byerekana ko ibintu bibandanije gutya bishobora kugera ku murindi mubi cyane. Iperereza ry'u Burundi ntiryubahirize uburenganzira bwa Emile niko biri. Inyuma yaho dushiriye ahabona akarenganyo umukozi wa Mutuelle de la France sur Publique Emile niko biri, ariko arakoreshwa kwa mundwi iheze yaciye akurwa mu gasho k'igipolisi cya gisirikare police militaire ajanwa gupfungwa ku biro bikuru by'iperereza. Icyo gihe rwari twerekanye ko amategeko y'u Burundi atemera gupfungira abasivile mu busho bw'igisirikare. Ako kamo karumvwe Emile niko biri, arakurwa mu gasho k'igipolisi ajanwa mu iperereza, ariko urugendo ruracari rurerure. Mu iperereza uburenganzira bwa Emile niko biri ntibwubahirijwe. Uburenganzira bwa Emile niko biri ntibwubahirijwe na gatoya. Emile niko biri yahagaritswe ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 afatiwe aho yakorera ku cyicaro gikuru cya Mituweli. Abamufashe bari abasirikare batagira umutahe wa prokureri baca baja kumufungira mu gasho ka polisi militaire, aho yaharaye iminsi itatu ahakurwa kwa kabiri ukwezi kwa kabiri 2024. Kuva icyo gihe yajanywe mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Ubu aramaze indwi yose aho muri mw'iryo perereza, ntarigera ahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'abiwe. Abaryango n'abagenzi ba Emile niko biri barahagaritswe umutima n'uburyo afunzwemo ku buryo bubabaje. Basaba ko uwabo yorekurwa mu gihe naho yoba afise icyo yagira. Basaba ko yojanwa imbere ya sentare izwi akisiguro. Emile niko biri azira iki? Kugeza ubu biragoye kumenya icaha Emile niko biri yoba ariko aragirizwa. Kwa 29 ukwezi kwa mbere 2024 Emile yakiriye ku kazi Lieutenant Colonel Mericade Ntirampeba intwazangabo mu gisirikare bahoze bigana mu mashuri yisumbuye mbere bahoze ari abagenzi nk'uko amasoko abivuga. Merichade avuga ko yaje asaba urupapuro rwo gutora imiti amaze igihe azaratora Emile Yoba yamwishiye ko hariho ibyahindutse mu kongene iyo miti itorwa. Yoba yamubwiye ko iyo haciye igihe kinini umuntu afata umuti bikenerwa ko aca ku muganga akamurabira uko akwiriye kubandanya afata umuti be n'urugero doze yofatako. Mirichade avuga ko yashavuye atangura kuvuga nabi mituweli. Mbere anavuga ko igisirikare kigiye gushiraho mituweli yacu. Emile nawe yoba yarashavuye yumvise bavuze nabi mituweli akorera. Aca abwira mugenzi we ko no mu gisirikare bitama bimeze neza ko hariho abasirikare baje gutora udufaranga twabo muri sekade bakabazembagiza iminsi myinshi cyane. Aho niho Mirichade ntirampeba yaca yagiriza Emile niko biri ko atutse igisirikare maze ahamagara polisi militeri iza gufata Emile niko biri. Ageze mu munyororo Emile niko biri yaragirijwe ibyaha bitandukanye. Mu ntango yagirijwe ko yatutse igisirikare mu nyuma yagirijwe gutuka umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye batazira Neva. Ibyashikiye Emile niko biri birabonekamwo igikenye n'akarenganyo gakomeye cyane bya Lieutenant Colonel Mirichade ntirampeba yashatse kwereka uwo bahoze bigana ko batakingana. Mirichade ntirampeba yitwaza ko ari ubufasha amabanga icegera c'umukuru w'igisirikare c'u Burundi. Izindi ntwazangabo mu gisirikare ziri dogera cyane Mirichade ntirampeba zimwagiriza ko yishira hejuru ko asanzwe yaranonye amadosiye y'abasoda bagenziwe batari bake mu gihe yakora mu biro bijejwe abasirikare bita G1. Bagenzi bavuga ko batatangajwe n'iyo nyifato ya Mirichade. Iki kenye n'akanyaro ntibibereye mu nzego z'igihugu. Emile niko biri natunganirizwe kuko ariko ararengana ku rugero rukomeye cyane. Benshi baremeza ko aka karenganyo kariko karaba ngaha mu gihugu c'u Burundi gaturuka ku ntwaro imbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko umwe wese araduka agafata amategeko yiwe kandi agakora icyo ashaka. Ariko igihangayikishije abarundi kurushaho ni intambara Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugenda ashoramwo abasoda b'u Burundi aho ubu ngubu abasoda batari bake b'u Burundi bamaze imyaka iminsi myinshi bicirwa ku butaka bwa Congo. Ariko ikibabaje kinateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwo mugambi n'ubundi awubandanije aho avuga ko agiye gutera igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu mu ishyamba rya Kibira akaba ariko haregeranyirizwa abasoda benshi b'u Burundi ndetse n'abasize bahekuye u Rwanda babarizwa mu mutwe wa FDL bamaze imyaka myinshi bahungabanya umutekano w'u Rwanda babarizwa ku butaka bwa Congo. Abenshi bakaba bamaze gushika mu Burundi aho bariko barivanga n'igisoda c'u Burundi FDNB. Byose nyine bikaba biko birakorwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abone imbaraga zo gutera u Rwanda. Ariko benshi bakamuhanura ko icyo kintu yagiye bacyo gutera u Rwanda kuko u Rwanda si igihugu kisukirwa, ni igihugu bizwi neza ko gifise igisoda gihambaye yaba mu karere ndetse no muri Afrika muri rusange. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye gufata umwanzuro wo gutera u Rwanda ari ugufata umwanzuro wo gusenya ubutegetsi kuko Leta ya Kigali ntizigera yihanganira umuntu wese uzarenga imbibi zayo nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse kubitangaza mu nama y'umushyikirano. Akavuga ko umuntu wese uzagerageza kurenga imbibi z'igihugu batazigera bamwihanganira kandi ko atawe bazigera basaba uburuhushya rwo kwirwanaho. Akavuga ko azakora igishoboka cyose agacungera imbibi z'igihugu ciwe cy'u Rwanda. Abwira abanyarwanda abahumuriza ko bagomba kuryama bagasinzira ko ataci ibibazo bagomba kugira ko ibibazo by'umutekano babimuberekera. Ibyo byose nyine bikaba biri ko biratera abarundi batari bakendetse n'abasoda b'u Burundi ubwoba bukomeye cyane. Bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabashora mu ntambara kandi bizwi neza ko adashobora gutsinda na rya abasoda b'u Burundi bariko barishwa ku bwinshi muri Kongo abarundi batari bake bakabona ko kwiteranya ku gihugu cy'u Rwanda nabyo nyine byazana noneho byunyura ibyari bihari aho igisoda cy'u Burundi cyahita gisenyuka Burundi kuko ingabo z'u Rwanda RDF ntago baborohereza n'amakuru menshi abari kuvugwa mu karere ndetse n'amakosa akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije gutura mu gihugu ciwe ndetse n'amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri hafi gutembagazwa byose nyine tuba turi ko turabatoreza kuri nomonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi uwece ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nomonesha kure pyona kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije.